mandithathe elithuba lokuba ndibulise wonke amakomkhulu esinawo apha kweli lasempuma koloni inkosi zonke zezizoleko wethu iyokuma ngonozithetyana ndibulise kwabopolitiko omeya ookawunsila uyokuma ngeward committee izizwe zonke ezikhoyo apha empuma koloni ndiyazibulisa ndima apha egameni lendlu yowiso-mthetho yasempuma koloni ndize kwazisa isibhengezo seendibano zikawonke-wonke kumenywa bonke abantu okanye lonke uluntu olunomdla ukuba lufake iziphakamiso zalo malunga nomthetho oyilwayo wohlengahlengiso obizwa ngokuba yi-sectional title amendment bill 2020 B31B 2020 iziphakamiso zoluntu mazifakwe phambi komhla wama-26 kweyethuba ezi ziphakamiso zingathunyelwa kula magosa alandelayo Sintu Mahobe kule email smahobe@ecleg.gov.za okanye bamfonele kule nombolo 082-304-9570 okanye Amanda Seseleku email yakhe aseleku@ecleg.gov.za okanye bamfonele kule nombolo 072-9380-861.